Tuatahi ki ngā parekura rori mō te wā hararei. Ko tahi te tangata kua mate atu I te raki I te ata nei, e rua te kaumatahi tōna pakeke. Ko Sandy Paul Waenga Brown tōna ingoa no Paua. Mate atu wai I tōna motoka e kotiti haere ana I tētahi kokona tatāna ki te taihana o Paua ki te rerenga Wairua I te haurua mai o te rua I ngā haora moata. I haria te kaitarai wa wahine nei mārunga waka topa topa ki te hōhipera o whāngārei, Ka nui hoki ōna whara. I haria hoki tētahi atu wahine ki te hōhipera o Kaetāia, e toru te kaumātoru tōna pakeke. Tāpiri ki tēnā kua kino hoki ngā whara o tētahi atu wahine, whai muri I te takahuritanga a tōna waka, atu I te raki I te ata nei.